Aya tuko sawa. Kila mtu wako sawa. Kila mtu wako na balloon. Aya tuanze. Kuja hivi. Wewe si bust balloon nini? Wewe bust balloon. Bust balloon. Wewe. What tunaendelea? Tunaendelea. 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 Wewe. 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 Wow!